Zaphalala iinyembezi Balila oomame emakhaya
Hayi usizi emakhaya
Balila abantwana ekhaya
Khaya
Balila abantwana ekhaya Balila obaba ezantsi emgodini